Tariki ya mbele mukwezi kwa mukakaro
Ibija sanzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika Yashiramwe dikubu Yabateguriye igitaramo kitigeze kubaho
Ni igitaramo citiriwe isabukuru y'imyaka 60 u Burundi bumaze bwikukiye
Ibi ni byari byigira biba Aho tuzomara iminsi ibiri yose twiryoherewe
Kufitari kimwe gushika itariki zibiri z'ukwezi kwindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 aho ibihangange mu muziki w'u Burundi muri diaspora ya Amerika bazokoranira hamwe mu gitaramo kimwe
iyumvira nawe nibizoba byoroshe kakabo nziza Desire Don Bright na Bobby bari ko barahaturira umuriro wakababahereza live music
Musi wa gatanu itariki imwe ni igitaramo VIP aho kwinjira ku muntu ari $50 $80 kuri couple ushaka nawo guterera kuri ticket sponsor na $200 gusa akabigera kuri uyu munsi wa gatanu tuzoba twambaye umwambaro wera n'uwirabura kandi uzoba yarishe itike yo kwinjira ibinyobwa ni ku buntu
igitaramo kizobananya no ku munsi wa gatandatu itariki zibiri aho kwinjira Azobara $30 ku muntu na $50 kuri couple. Tike sponsor $50 gusa. Barundi kazi mwese bo muri America. Kazi mwese twige imyaka 60 irangiye Burundi bwacu bwikukiye.
Ni muri Phoenix Arizona kuri address kurikira.
Gatatu ubusa rimwe West Indian School Road mu mujyango nimero 51 Phoenix Arizona 85 ubusa 17.